Ayo ma video mbona ngaho na ma video yu ya y'umujyango mushiki wa Karimba Bell uyiwe na Karimba Bell ubyiwe bafatiye telefone n'umuntu tutamenye wariwe ariko je naramumenye bariko barababwira ati bariko barambira jewe cincane zinage ngiye kumurigarwa cyane ngo Isaac tukome babivuga mu giswahili Isaac tukome amakuru kuravuga siyo
nakwambia wewe uyo Isaac koma na ukomazike hatutaki
anga ngapi wewe Isaac tena koma na ukomazike toka nyuma ngona mtoto wangu tena koma toka nyuma karimu wangu
jenga cyane yumvira amakuru ndiko ndavuga atari yo nkayabura Starboy ushakuru mwanya jina tuko turavugana Isaac sinzi cyo ndiko ndazira. Jisha kandabwira abantu neza bavyumve. Abantu bose amaze kubona ziya video kuri WhatsApp, heza Facebook hose. Chaka ndabasubiyemo neza ati bavyumve neza yuko jewe atana kimwe ndiko ndazira. Ntana kimwe ndiko ndazira. Bisiguriki ari ama video yaravye neza haguma haza mu jambo Isaac. Isaac atukome, Isaac turagukomesha, bariza Karimu ziyache tunagukomesha.
Nakwambia wewe uyo Isaac. Koma na ukomazike hatutaki.
Ngaho nyene hagumuhaza mu ijambo rya Isaac ariko tugerageje kuraba media zose songa ha mu Burundi novuga yuko zagiye ku bintu bya Karimba Bere umukubito ama TV menshi cyane gose ariko akagaruka izina rya Isaac cyo gituma duca kumenya Isaac mbega nabajya abantu buba bafiki cyangwa basangiye kuko urumva ari ikintu kinyegeje inyuma mbwa abantu babashaka kumenya nk'abakunzi ba Isaac Classic
nka Isaac TV sinzi ko ubukizi wewe ariko je ntana kimwe dupfa ariko rero majya mu make nyene ibintu bimeze nuko abana shaka kuba batazi aho ibintu bigeze rikangiragize majya mu makenvu na gure ndabisigure neza hariho video ndibuka turikanye nabijya ndibaza abantu sarabizi Isaac TV niyo televiziyo ya mbere tete na jewe nyene ni jewe nishikiye kwa Karimba Bell ubwa mbere Karimu bakivuga yuko Karimu agwa
savyu ufashe urashika neza kwa Karimba
eba ni jewe umuntu wa mbere nahamagawe Isaac n'ukuri Karimu ararembye turasavye ujungu mutabariza mana yanje mana isi nijuru ndahaguruka igitoro ciwanje ndagenda barabiza bakunze baiza active ko je mgamburuka ndagenda ndamushika kujya ujya mujyango ndamukoresha iganiro bamwe baramubona baramufasha gusa icyo gihe ntibyagize ingufu nyinshi cyane kuko ntihari bwarembe cyane ntibyari kave ariko bwe bwe biragenda ndibuka umunsi wewe nyine wakoze iganiro kuvyerekeje Oceane nize Christiane yakoze bice birahaguruka cyane ati kumbe ari abantu bafashwe abandi ntibafashwe bice biravyuka abantu bose baravyuka bavuga ati no kubera iki none uyaje ubunyene kuri kwinda tufashwa n'ingoga ndashimira imana n'ukuri bacha baratahura kamu bacha baravyuka bose urumva novuga yuko Oceane njye mwana yari yabaye nk'ubufasha no nyine yabaye nk'umufasha yabaye incungu ya Karimu acara tuma Karimu bavyuka no bose bavyuka kumufasha baramufasha abantu benshi barasifasha ubufasha ndibuka n'umwana nyine n'icyo bahera mukuru gihugu baragenda kumufasha abantu benshi baratanga bari muri Europe za America za benshi baramufashije Karimu ariko inyuma yaho uburyo umaze gukwira bumwe mu buryo bwari bukenewe kuko bari bakeneye uburyo ngo $20,000 sinzi nandi mahera yariyo sinzi ariko byari bisabwa yari $20,000 yo kujya kumuvurira za muri Kenya nibyo nzije nibyo niyo makuru mfise tusha turaza gahura za TV bamaze kuboneka ajya mahera ku makuru twari dufise yuko amaze gukwira ajya mahera nibyemeza byose na performa yose barayibona ngaho iyo niyo facture yajiva muri Kenya mu bitaro byari kwakira Karimba Bell byose muri Kenya ariko inyuma yaho twebwe tumaze kubona yuko hacha haboneka ka video kaje karibonekeza ujya mudamu ube madame ariko bari ajejwe communication voilà ajeje communication kwa Karim ayerekana passport ati Karimba Bell nica turaja ngaho
tukiraho nyene kuri ijya video byerekana ama passport nkawe Isaac Classic yagushikiye gute kugira urinde uyishikira uyiposting
ajya video yaraserikiye kuri WhatsApp urumva biboneka ko ujya mama kito yarayirunkiye umuntu ujya muntu nawe nyina cyara ipart sinzi ngene byagenze sinzi ko yamurunkiye inbox sinzi ko nawe nyina ashaka kuipartaja sinzi ko yarerekana kusi ibintu aho bigeze kandi ni byiza urumva yashaka kukura abantu amakenga ati ntimwiyumvire ukutari kurumva mumbonye yuko Karim ari mu process zo kugenda nico bisigura ko twereka se passport bisigura Karim umwana umwe yaragenda ari mu nzira imana ira je jira giye gwa cyane ni njya nkuru vraiment abavyibuka ari kiganu twakoze nakoze iki voix off ndasigura ingene Karim Babel agiraje hanze avuga ati Imana ishimwe uburyo bwa Karim rero umwana umwanya Karim Babel acho kugenda ariko yari kuzo kwivuriza muri Kenya mu nyuma birahinduka ubasha kuza kwivuriza mu Buhindi rero tusaba yuko abantu banayite bafasha guterera kubera haracyakeneye ibintu byinshi kubijanye na Karim ama visa naraboneka n'ibikini biraboneka ariko inyuma yaho giraje gutangaza n'irya video yagi gusohoka natangaye cyane harajya amajambo akurikira ankurikira jantuka tivati ibi navyo nibiki ngo izagukura vuga makuru tazi yo izagukura vuga yuko Karim yagiye ataragenda ati je yavuze yuko Karim yagiye aho kugira avuze yuko Karim ari muri process yo kugenda
niba nguko wabonye inuze
video eh bati biri ari muri process yo kugenda ahubwo bivuye n'uburyo bwakwiye ariko rero hacha haduka rero ibindi rero nyuma yavyo abatanze uburyo bwaba abandi bagiye baraterera batandukanye bacha baravuga ati bacha babonye iyi video ati Karim agiraje muri hindi ati eh agiraje mu hindi kandi twitwara tanze uburyo bwo kujya kwiguriza muri Kenya urumva none none ko umenga babigira birebire bashaka aje kure mu mafaranga menshi mu gihe hari hantu hazi
Kenya babishoboye
muri Kenya bashobora kumuvura urya muhungu agakira
kandi bwarabonetse naka video Karim avuga ati mishiye ndi Kenya ashaka kuja hehe iburaya ntituzi ko umugwayi ashaka kuvugwa cyane ayo bashaka kuja iburaya
Ah ivyo je navyo nzi cyane ni ivyo ntavyo nomenya jewe navyo nomenya ariko gusa ico nzi nuko abataza uburyo bwo kujya muri Kenya kuko ikiganiro nakora na Simbizi nico cyagera ku vyica byose kuko ikiganiro nakora na Simbizi nico cyatumye n'ama video yose bari ko barantuka kuri rezo sosiyo aboneka video ikiganiro gera kuri na Simbizi bakisubiremo bakirabe neza ni ikiganiro Simbizi wunyine ariko arabisigura ni Simbizi wunyine ariko arabisigura ati jewe vraiment amafaranga twaraje nabana banye nico bari mukuru w'igihugu turayatanga kunuku ariko arabisigura niwe ariko arabisigura ndiko ndamuha mikro
bari bafise imiliyoni 10 mama we yatubwiye ko ari miliyoni 14 ico gi ziri amafaranga ariko namana ofite mukumubaza namubwiye ati mama nshaka ubwire ntumbwire ati ayo babemereye canke aya
ufise maboko
ayo ufise muma apana mu maboko ari kuri banke ufitiye bordero cyo giyambiye 14 million kambea poa ndo tukafika duja turamubwiye ati okay umwana ashavuga ati okay twebwiye après midi 17h tutakuya turaza tuzanye ibishoboka aho duhambye so ndo ara après midi bakakuja baca baza bitwaje inote iza gukompleta Juu ya kueneza ile 20,000 dolari. Kweru mba, tuvuga ngo ntibatanze 20,000 dolari. Gusa bivanye nizo miliyoni 14 mama Karim yarafise. Uburyo ijya famiye n'icyo mukuru w'igihugu n'uburyo famiye ya ziranotse. Abana banyishwe mukuru w'igihugu n'abana bo bujya mugize atunga ziranotse. Bazanye amahera yacha complete yacha machinga. Ajama ijya 20,000 dolari mugabo yo kuja muri Kenya.
Ningakujya nyene bijya ndiko nuzenya simbiza ko asigura famiye ya Karim nimba byabaguye nabisinze bari kugaruka iwanje nyene ati zaki ingo tuhe mikro na tubeshuze ivyo nuzenya ivyo simbizi yavuze ko atari ivyo ariko gitangaje baciye banja ko jiwe batangi kunuka none jiwe ngushika kuno mwanya yewe ndasubiye kubivuga sinzi ico ndiko ndazira
usa nutanga umuco Isaac Classic nubibaza yuko iri ya famiye ya Karim yo bayibaza yuko we hari amahera wo bawakirwa ukayaye
oya je na faranga n'imijya Karim je giranje mu maboko nanciye mu nabantu bashaka guterera baranabiyize abakugwa muri Saudi ya Oman bo mberi cyabura n'ukuri benshi barabisabye tizake vraiment turasabye turafise groupe yacu turi kutategura uburyo udushikirize kwa Karim Babel nka babwira ati nigikunda abona nkina babwira ati umwanya wanje ni muto abandi nababwira ati nimero ya telefone ngiyo o mugende mu babo mu bitangire cyere rero ntumbaze ibindi urumva sinamenye aho byaherera ariko ico nzi cyo nuko abantu baterera vima bikwiye hama ikindi nacyo je nibaza yuko byatumye bagira ishavu baratangura kunta kwa majambo ni kubera bo bari kubarapanga kujya hanze jewe ndiko nderekana ko uburyo bwo kujya muri Kenya bwakwiye Icyo rero bari kwarakimpura kandi atari jewe nabivuze. Byavuze abatanze amahera.
Abo bujya mugize atunga ziranotse. Bazanye amahera yacha complete yacha machinga. Ajama ijya 20,000 dollars mugabo yo kuja muri Kenya.
Abazanye aba bayer. Umva Simbizi niwe yazanye abana
banyibuka video ijya vwa off wasoye wavuze ati pasiporo zabonetse ariko hari ubundi buryo bagiye barakoresha bisigura yuko amahera yagenewe kugenda muri Kenya yoba yaragabanutse muongereze kugira
Karim agende kuvuga
basa nuri kora bavugira
voilà je nagenda rabavugira ariko rero nukurije mana we
ariko ikindi kibazo cyenda kubaza Isaac Classic nuvuga yuko uri umuntu wa mbere watanguye kwerekana ibintu bya Karim Babele kandi tugerageje kuraho no kuri Isaac TV ibintu bya Karim Babele ni byinshi cyane mbega umaze kumva mama ariko aravuga ati aho kucanga kitu Isaac araka video yaso yavuga ati Isaac aho kucanga kitu mbega wavyumvisemo gute kuko umuntu akubwiye ati nta kintu wacanze deja kuri cheno yawe hari ko ibintu bya Karim Babele
ndirira rero tugende bukiyebuke ndasubiyemo bariko bara uyo mugyango wonyene kandi rikimbabaje nuko bariko barakoreshwa rega misaza genda bitahura igiye famiye yaba Karim rikira koreshwa
ariko bakoresha
hari umuntu sinzi wari we ariko uko biri kosa zomenyekana
wanashaka kumumenya
kandi je na makuru fisi genda namumenye namumenye kandi vraiment ndasubiyemo ni abandanya je zo mwitwarira
ndikunda ko tumumenya cyangwa nibanga gyo
nikunda nikunda cyo nikunda gusa ndasubiyemo ni abandanya kutuma abantu je bantu ki kuri rezo sosi nzo mwitwarira s'il vous plaît kuko je nari kimwe ndikunda zira jewe ndumenyesha makuru barampaye inkuru ndayishikiriza kugira nyine bayimpaye droit de réponse mu rumuga kumenyesha makuru iremewe kwe urumva uburenganzira bwo kwishura bwo kubeshuza inkuru itariyo buremewe vraiment je ndashobora barashobora kubuza bakambwira ati Zack ingo tushaka tubeshuze ibyavuzwe kinka ba micro bakabibeshuza nibisanzwe ariko kujya banyurira ko jewe navuze ikintu na kimwe bakazanga kumbeshera Jemu numenga kwa rano teza.
Ndio sasa ikiganiro nka media tegeza kugitanga kugira wumve ibigugu.
Jewe nuko nyene bimeze. Aha mikindi nacho. Vraiment hari jambo bavuze ribi rasho no kubakwegera. Iri jambo bavuze ngo nabamenyesha makuru bashaka kandi ngo atukutuma
journaliste wowote hatukumtuma tangazia Babele wala Baria Karimu. Journaliste wowote hatukumtuma tangazia Babele wala Baria Karimu.
Mana we tara ngo naba journaliste nabamye ngo dushaka babivuge ngo cyaka ndumenyesha makuru batuvugira makuru ya umwana wacu mukure mu kanwa kanyu
journaliste wowote hatukumtuma tangazia Babele wala Baria Karimu
what mugihe agwaye ko abamenyesha makuru iminyamakuru aribo bantu ba mbere babishikirije
kandi ngo bavyisabiye baragerageje kuvyisabira ama media kugira shwe
ama media nyine niyo yabishikirije ariko no munsi ni bo nyine bari kubarihanikiza ngo nibabivuge kandi bakanashira ku gasopo ngo msirudi
kese yarageje kurandi ko ndaba amastati menshi baravuga ati abaswahili ngo abaswahili ngo
ico kintu cy'abaswahili je sindacemera je uvuga ati ngo abaswahili cyangwa abanyabuyenze cyangwa oya aba bakora batote
ufasha abantu kubatandukanya umuswahili n'umumizima biratandukana
baba
umuntu yibaza mu mizima wese ni umuswahili
Jesse ntabyo narinzi ibyo ariko ingene bimeze kose je ndibaza yuko ivyo atana hamwe bihuri naho aramaja mu makarimu yavuze yo kandi yavuganyisha avu maskini biboneka yavuze ati ngo Isaac Karimu ntacho mupfana nacho ngo sio ndugu yako sio amchangi kabila amchangi sio hata mama yako una mama yako na mama yake
Karimu hakuhusu Karimu hamchangi kabila Karimu sio ndugu yako Karimu amkuzaliwa pamoja wewe na mama yako na Karimu na mama yake. Wala Karimu hauna mapenzi zaidi ya mimi mama yake. Koma na ukomalie.
My God. Kuna mama ibi nibiki vreme. Yagi majimuje yarambabaje yarankuze kuko numama Karimu numama twumvikana. Numama twiyagirana neza maskini. Numama wanashima umunsi ndamukoresha igihe abantu barabona na image ngaho. Ntura muyagisharalira. Arambira ati Jeff ma Karimu ndamfite n'umwana wanje umwe. Ahubwo abantu bamufashe. Abantu bose baraja kumupompamo ivyo bamupompamo kugira avuga ivyo avuga n'ivyo atazi maskini. Je rero ico saba mama Karim n'ukuri mama wangu kama nimekoseaho nisame ariko je nacho nakoze na kibije nakoze ico nakoze navushinze makuru ukwari. Abantu barambiye ati twe turafise ivyemeza byose uko Karim ashiriza kujya kuvugwa hanze muri Kenya kandi birakwiye yuko aja kuvuzwa. Nimba barabihinduye n'ukuri je nacho bitwaye. Habari ko hari jambo mushimushike wa Karim aci yavuga ngo Isaac ngo wewe utamchagulia kwenye Karimu ataenda.
Haendi Kenya. Wewe Isaac utamchagulia huyu Kenya.
Ni maskini ya mtu. Nje na mtore haja.
Wewe icho waranira nuko Karimu avuka.
Jewe si nimba baje kumuvuza
kwa Tanzania. Ugukunda naho bakakwanga.
Nimba baje kumuvuza muri Tanzania. nimba baza kumuvuza muri Kira akakira nimba baza kumuvuza mu Buhindi nimba mutura muri America ijewe je ntacyo bimbwiye je ico ico no ryoherwa no kumva mukuru wanje mutoyi wanje Karim Babel yakize ntabindi je nta byo bindi by'ibijambo cyambo sinze ko arabikura bashike bavyihoze vraiment nta nagaciro tubiha bari aho bari ko bari yambika icyeyi bari ko bari yambika amatsu y'abatwenze ari amastati nashize ko amastati nashize ko yaje mu ijoro yarababaje benshi kuko jewe ndi umuntu ugeze kuri stati nishira ko tuntu dutwenze abiki ariko nanditse ko amajambo kuri stati yarababaje benshi bambwira ati Isaac nabwiye abajambo ati je mbabajwe nuko imijyango imwimwe bigwariye bari mu bitaro bagira abapfire bari ko bafite ingwara zikomakomeye nk'iza Karim baba mu buyenzi bavuka mu buyenzi bashobora kuzosabirwa kandi gufashwa
bari
ko bicira abandi n'ukuri kw'Imana kuko umuntu yatanze amafaranga abona ariko hari ibintu byo gutanatana amajambo kuri rezo sosiyo
ukanye ko nabana b'umukuru w'igihugu bamushikiye nabone baramusanga
kandi na amatwa sumire nabo nyiri bamaze kuronka no makuru kandi ririko rero babaza vrema urumva kuko bubu bataza abana b'umukuru banyine icyubahiro bataza amafaranga bavuga ati amafaranga yacu turayatanze nagende kuvugwa kuko barabagije ati hakino anga yabuze 20000 dollars performance iyo ngatwa twibereka baravuga ati ah nibi nibyo bikenewe turekanye nijo ababemereye abandi bagibira itanga pembeni abo tutamenye ati ngayo urumva none amaze kuboneka amafaranga amaze gukwira kubera ko umuntu ataza kwivuza
kandi inyuma y'abana mukuru w'igihugu bavuze ko amahera akwiye tubibuze ko habaye na konsere yo kumufasha kugira
ibintu bijya byose byarabaye hari ama club y'ingunganye hari abantu benshi batanze batiyerekanye urumva hari abantu benshi batanga batiyerekanye hari abantu benshi batanze mumbabare n'uko rije ndikunda bivugana mbabaye ndikunda bivugana n'uko sana n'agashavu ndikunda bivugana mbabaye kuko ibintu ndikunda bona kuri izo zigiye byambabaje cyane kubona tuko turavugira abantu mano baraka duhindukira tugiye nyina gatangura kudutuka ibintu ni kuri biteye ubwoba cyane ariko jewe ugakora ikizo gashimirwa amajambo kandi jewe simba cyaka gushimirwa je niko nimere je hari abantu benshi banze nubu ari kigano baza kubona mukanya baguma babibona tufasha abantu ari abantu twatsabiye ubufasha ubari ko barafashwe ibintu bikomakomeye rero kandi ndabishima no kubona aho Karim bya kandi bigeze je ndabishima gusa mbabajwe nuko twagirira ubufasha abantu batarekonisa abantu badatahura exactement ibyo barimo badatahura gushima kuko ushimye ugashukurikiza amajambo mabi ntacyo biba bimaze aho gushima kuba ari nk'agahemo urumva abantu rero batanze uburyo bwabo bagatanga umwanya wabo bagahangayika ukuri umwanya bimva nabi kubona Karim ataravugwa none saba bashakaje kuvurirwa hanze ni byiza bamutware rero amafaranga atarakwira kuri kiba tari guduhamagara akatubwira ati Isaac ingo tugire ikindi kiganiro tubabwire koma kubera iki Karim twahisemo kumutwara hanze tudashaka kwavurirwa muri Kenya kubera iki batabisigura basi sawa bahamagara Isaac TV bahamagara ikinyamakuru icyo ari cyo cyose na kandi kwanza nikimenyamenya bamaze no kutwiyamiriza ngo nibashaka ngo ibinyamakuru byose nibabishaka ngo nibashaka umuntu numwe yuko abyinjiramo sawa turabikwiyemo akarenge muhezagiko ariko icyo nzi cyo amafaranga y'abantu bagiye baritanga barakeneye kumenya aho bizoherera barakeneye kumva Karim agiye kuvugwa kandi Imana ishimwe igihano cyaje na zimbizi kimaze gusohoka kandi simbizi yaravuze mu kiganiro ati nyuma y'ikiganiro Karim aragenda reka turindire aho bizoherera gusa umwana n'umwandi baza Karim aracyaka kugenda vraiment aho bigeze vraiment imana ifashe
niko sire après intervenir
kandi nivyo niko bimeze kuje ko umwanya igiye ejo naronse amafoto bamukuye kuri Kira hospital baje kugira ibipimo nimba ari ibipimo vya voyage sinzi bise kandi ni ibipimo ngo nabipimo vya muri Kenya urumva biboneka rero yuko ma visa ariko arateba umwana ariko arababara reka bamutware muri Kenya kuko Kenya ni East Africa nta visa isaba
si mashariki
shagana
ni Afrika mashariki handitse to ku izina rya n'icyubahiro mukuru w'igihugu turasabye ko ofise icyo gitabo yokoherezwa mu ngendo ziyo yongera afashwe bikenewe iyi sasa iyi ni Afrika mashariki ya sendo yapo sa Kenya mukuru w'igihugu yamaze bamaze kuvuga ku izina mukuru w'igihugu kama batworohereza sa Kenya kunaomba visa sa Kenya kunaomba visa sa Kenya kunaomba visa apa mimi nikienda Kenya naenda pale aeroporto na panda
jambo ya visa jaragarutse ngo barindire
visa ya
nini kwenda Kenya kuna visa?
No.
Ni
tike gusa. Na matike ni East Africa, ama passport acho ni kwa mezi. Urumva tike indege gusuriha bakisha mutwara muri Kenya kuvuga. Amafaranga yaratanzwe. Urumva rero nimba bamutwara muri Kenya bamutwara vura kire, nimba bamutwara hanze bamutware akire. Nabindi majambo yemo muvyoze. S'il vous plaît. Kandi ndasubiyemo. Bujya gucafuza umuntu kuri zose birahanwa. Birahanwa nawe bagukora ikosa ingana gute urukura mucyafura kuri rezo sosio birahanwa cyane cyane gutuko bavyibaza rero bavyihoze nanakamaro bifise Karim avugwe ntabindi
nimuge biramutse bishika nimuge bagomba bavuga ati Isaac tuzokwitwarira biramutse ubandanije tuzokwitwara tugushira imbere y'ubutungane
kuri wewe ramubiki banyitwarira
ko bazokwitwara ngo bandanije
mu biki
nani nibyo shaka kumenya
ari abantu bibaza ko ubuto hari giye ramaze kwitwara mu butungane afura utana wewe sabe nakugiye sasa wewe explain sasa
cyane nyitwarira mu biki cyane narakimubonye ahubwo bobo babandanije kuntuka mu byo ntazi Muvyo bambonera rega giri kumbonera wangu ariko barambonera n'ukuri kimana ubwo gushaka n'umwe kandi urazi abantu bose kuri YouTube kuri Facebook kuri bariko barabona dia video bariko barabaza none Isaac mko muhora iki nico kibazo kagamo kugima kiyaro Isaac mko muhora iki ariko ashikiriza makuru atariyo ayahe yashikirije ko atanga mikro kubatanze amafaranga yabo bakivugira ivyiwabo gashahu ibindi nibiki Nimba rero bo babandanye babananje ahubwo vyobagarukako basigura uburyo ahubwo buraje.
Ari abantu bibaza ko ubuto hari giye ramaze kwitwara mu butungane. Afura utana wewe sabe nakugiye sasa wewe. Explain sasa.
Nimugiye nabonye commentaire kuri Facebook ivuga ati kujya kwa mama Karim yavuze ati wandugu wa Islam mutucangiye msaada. Hari umu mama w'umukristo niwe yaciye antweza cyavuga ati none giye ko n'umukristo namuhaye umusaada amafaranga. Rero aho nari gutuma ngenda nkayakoresha ibindi. Twese kwarafashije nkuko yabidusabye.
Bijya nibaza yuko yabivuze bivaye no kwemera kwiwe. Mama Karim vyo nawo bimuhora ngo kubera yavuze ngo ndugu wa Islam, cyo nibisanzwe, cyo nibisanzwe by'amadini wa anashima n'agaciro je ndabiha. Ere n'agaciro ndabiha kuko turazi ko umwe wese afite ukwemera kwiwe. Hari umuntu asenga Buddha, hari umuntu asenga ibiki, urumva bose baratanze. Kuba yavuze kujya rero bivana no kwemera kwiwe ko umuzilman. Rero kuba yaravuze kujya yarumva yuko mu gutwi kwiwe ariho vyo mworohera. Cye rero ivyo bindi n'ukuri sinzi impamvu biko bibuko urumva gusa majambo make uraje ziya video za mama Karim na nujya mushiki wiwe
na ma video
urukura yumviriza nabantu bamubwira ati vuga uku
mwambe utajikokote
njya kujikokote ya marefu kabisa Habari ndo hiyo, mzani umesikia umekwambia, mama amekwambia, sista amekwambia.
Ni unakuweka mtandao vidake vivuti tele. Sima taimu linaweza. Ni unakuweka mtandao vidake vivuti tele. Sima taimu linaweza.
Isaac, Chivu jendo miwe harimi dini nukuli mara vitanga.
Ishiwa nani ndo miwe kuko nani dimo wanu nakosi vigani wabishi vya Karim Babel. Ariko tutarandia chani gosi Isaac Classic bravisa kajambo Karim kwa kusano sozeri kigani lo kugiri kigani tuki sozeri na matumanda ni muindi mirimu.
Ichambere abantu bariki shavu. Kuko nani jana shavu mfisi kuko jana kubiri shirami shavu vya kuwa kuegira chani. Jana tapishi zamu shavu joba kuegira chani. Lero ba cool down watulie. Kuko uruhusha kwa kijaki kigani lo. Urafisa huko avuwe. Nujia simbizi Idrisa ni avuze bijabi nukukwera. Kani nibi nujia sibi bili wazi, bili clear. Ama faranga kumutu muri Kenya yara kuyi. Hariko barakene kuja hanze. Bisigura arandi mahera akene hejuru. Baya huko bari kugenda bukia 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 ati. Kwera hiko redu kene kuja hanze. Bila chake saba mahera menshi. Reka redu tuipange nezi. Tuamaka rabanya makuru tuwabgira ati ye mge mtu wabarire. Karimu nishaka kutu mutuara muri Kenya. Dushaka tu mutuare hanze kumvo izinizi. Kani manu hariko bata ahura wakarunanya wako tizu. Hariko kusaba bitukara mishabu wakatangu kufuga nabi. Nibi nuhabu kuribo menga sinzi jarifu. Rumva. Bo, icyambere no saba nuko abantu batuze niba bitwaremo ishavu niba tugiye mu gutukana icyakabiri nuko no saba kandi shima leta yacu mvyeyi kuko yoyo yamiri hafi yacu cyane kandi cyo bomenya kandi ico no na crainte ino nobabwira bajye abantu bari mu bintu vya Karim nibaze bari hitira kuvuga ijambo ngo nzokwitwarira nzokwitwarira nzobitwarira ngo ndam stack kumi stack no jomanaki urazi buje abantu barafinisha inzego wangu buje inzego sikintu cyo gushyira attention inzego zije gutunganiriza abantu ahubwo bajye batanze amafaranga yabo nibo bashobora kubitwarira bavuga ati dushaka mu dutunganiriza buryo twatanze batubwire ngene bwakoze ngene bimeze ugasanga bira bakwigiye rero ivyo tuvyihoze ivyo ngo nzokwitwarira ahubwo giye bagabane bantu kuri rezo sosiyo ahubwo rije zobitwara kandi bo bahanwa cyane ariko je na mwana ndabivize mu je nibere mu vyi wanje turi business activity tuguma twirondera ibiganiro tuguma turondera abagoye tubasabira ubufasha kandi giyano sinda ikoze ngo ntakambe gusa ndakikoze kugira dutahuza abantu byari byo kandi abatahuze
bigoje abonye uri kare mu bose bavuga ati ari
iki kuko kandi babonye ndi calme ari abantu baba DC ari aba fans banje ari aba fans ba active kugeza izaki nuko kuri kitacho bivuga ko kandi genda amaze kuronka abantu benshi babimbwira kuri rezo no kugira ngo rigiyane ndakwemerera ndawigiyaniro benshi babinsabe ati zaki no kuba calme naho nyine mingasa umuti kuko ari ibindi bintu bisaba kuvuga kugira abantu batahure exactly byari byo rero je nacho amora hamikindi kintu bavuze nabi kandi cyane kuvuga ngo ntabimenyesha makuru bashaka yuko bashubira gusubira gushyiza inkuru ya Karim barakosheje cyane
journaliste wowote hatukumtuma tangazi ya Barizet wala bari ya Karim
cyane kuko inkuru za Karim zose zaraciye kuri Isaac TV zaraciye ku TV atandukanye ozira koze basikira mu gwa commentaire bati no c'est pas possible twibwi nditwa kwahangayitse tuko turabivuga ibintu uno musi ngo ntibakeneye kuko tubi none twarabye abantu yeme mu mufashe ama ntibabone twibwi nyine bakasha babona ati Karim ya gihanze twabivuga kandi ahubwo ni receipt kuri twebwe twashikirije amakuru nico tubereyeho n'ejo n'ejo tubonye kandi Karim yafashe indege tubonye amafoto ari hanze n'ubwo twabonye amafoto ya Ocean agiye hanze twarabikoreye ko ibyo byose vraiment
kuri Karim gusa
n'abazo bafashikira bose
ikiganiro kugira bafashwe n'ubunye mu telefone mutubwiye turabasanga aho turi
kandi kindi nacho abantu ni babe DC abantu bababare vraiment batanze uburyo bwabo ni bababare kuko hari abantu benshi ari mama benshi bandukiye ama audio ariko ararira Isaac no nitumvigine tutwanze uburyo bwacu hama urukura atanga ishaka gutanga umuco hama bagaca batangura kutu hari una groupe ya WhatsApp y'abakobwa bari Saudiya bakugasha kuri kwijana baba bayicana urumva bari kubara vuga cyane iduka ku ma groupe ya ma WhatsApp bakoze na groupe ba telefone video call ngo izaka tusaka guduha umuco kuri ibintu ndibaza kino ino video bimeza kubashika kandi baza guhumura bahumure hama abatanga abandi batanga bamufutangira Karim Babel kuko urumva ubyo nibura akwira comme ça urumva ko kugira utarakwira nk'umujyango wawe ko babivuga bashaka kuje kumutwara hanze bamuvurize hanze atari Kenya bamutware hanze kandi ni byiza vraiment nimba ariko babona ko ariyo nzira nziza papa nini bamuterera ariko cyo saba umujyango wa Karim nabo nyine babe transparent babe open bavuga ngene ibintu bimeze niba twariwe n'ishavu aho abantu bari kubara babesha mama Karim aho watukana kudanganya mamangu biboneka yuko mama Karim ijya video ndaziravye mama Karim biraboneka yuko na mushiki wiwe hari amakuru menshi badafise ku bantu bagiye barafasha hari abantu menshi bagiye barafasha badafise amakuru yabo nico mbona kuko bo
usanga amahera yuba yaratanzwe
ariko bo batazi badafise ama information akwiye kuko urazi ya video baguma bagaruka Isaac ariko ujya muntu ariko babwira bavuge bijya numuntu afite ishavu kuri ya Isaac ati muvuge Isaac mumutuge Isaac niko rabituma Isaac niko rabituma Isaac ni mifanya
si wowe nyene wakoze kino kiganiro
kandi je none naho nogikora nta muntu natutse nta muntu nabwiye nabi nta hawe je nguma saba ati bantu bafashe Karim yemwe that's why I'm stand up for Karim Babel
maskini ya Mungu wewe wafashije Karim wewe wagize icyo utanga kuri Karim aho uri hose wihangane nta kibazo nibaze ko bizogenda neza
n'abanyamakuru n'abanyamakuru bihangane
n'abanyamakuru mwihangane tuze tubanaye dukora igikorwa kiwacu n'undi muntu azogira ikibazo azogere kumufasha mu kiganiro kugira abantu babandaye bamufasha wewe nawe wafashije Karim Babel ubandanye ufasha nabandi nta na kimwe ibi ni ibintu bishika mugabo nibaze ko nta kintu kigira intango ntikigire iherezo my name is Mr. Boy behind camera kwa 10 na Juma Jux kwari
mugusozera ndavuga kuri tamburisha maniga umva kwanza mugusozera abantu batahure yuko abanyabuyenzi sabantu babi ikirikata kivuge kuko abantu benshi cyo abanyabuyenzi bana ni atari oya vrem abanyabuyenzi sabantu babi sabantu babi rero n'ishimo n'umujyango wa Karim Babel sabantu babi ariko gusarigi usanga abantu babyitwaramo nabe abanyabuyenzi burya mu buyenzi ari abantu benshi micabwenge benshi micabwenge ariko ndibaza yuko ivyabaye ni shavu na majama no gushukana haba gushukana kugugu kwagirizana bitu ambaye habina kicana migu ariko ndibaza yuko bizohera kandi Karima tuzo kuvugwa byanka byakunda kandi ni yavugo ni agenda ni yaja muri Kenya tuzoivuga ni yaja hanze tuzoivuga kandi nta nakimwe kiba dada Karim dadangu nakwambia dadaki ya Karim wewe ukwambia ati mimi dadaki ya Karim na mimi nakwambia dadangu kipenzi narudi kukwambia sina matatizo na Karim, sina matatizo na familia yenu. Sina matatizo kabisa. Kitu ninachokitaka na kitu ambacho watu wote wanataka Karim atibiwe. Mumbebe Kenya atibiwe, sawa. Mumbebe Amerika atibiwe, sawa. Mumbebe Belgique, sawa. Mumbebe mnataka, sawa. Sisi raha yetu tuje kumpokea Karim airport amepona.
Ndio site kuma TV.
Ndio site yetu nicho dushaka, nicho twese dushaka. Merci beaucoup.
Yes, ukwanaze byinshi mwabyumvise yagerageje kubabwira byinshi mu bijanye n'ama video amaze imisasirikira mwabyumvise ndibaza mwamwumvise as a classic namushike nk'umu journaliste nk'uko ziwe kugira dushobe kuyagana nawe twayaze byinshi ubandanye ufise umutima wo gufasha nimba warusanzwe ufise ubandanye ufasha nabandi nibaze ibintu bizogenda neza cyane gose turabakunda cyane kuri Mike za Isaac TV ni Star Boy behind camera kwa kumwe na Juma Juxi ciao ciao nanje sinjyohewe ahaye numubabara ariko nibisanzwe tu n'ibintu bishika nubwo kwari ni nka challenge y'akazi nana kimwe nacyo bitwaye turabakunda cyane gose ciao ciao
Isaac TV.